hands on the saints. Let's go before the Lord. Baba, tunasema asante. Baba ni mtakatifu, Mungu mkuu, Mungu wa ajabu. your name.